Posajida batu pasidani zmene ayankula Abid Manisi William Daudi amenesu adali close friend kapena kuti adali kwambiri mtu amene amaziwana ndi APN kapena kuti Dr. Saulos Klausirima emwe adali vice president wa ziko lino ndipo Abid Manisi William Daudi padakali pano sakhala ku Malawi nawonso akakhala kumene aliko amayankhula maganizo awo mmene amaonera ndi mmene dzawo amene anali Saulos Chilima kapena close friend kapenanso mbale wawo chifukwa ndithu anthu amenewa amagwirizana ku msonkhano maiwa amapezekako ndi amayankhula mmene iwo amaganizira kuti mwina zitha kutheka zidachitikako so padakali pano tikupasirani video imene iwowa adajambula magamba za mmene iwo akuonera kuti zinakhalira ndipo akublema anthu ena kuti sizidachite bwino ndi zimene zidapangisa kuti muna moyo wa Saulos Klausirima uluzike ndipo umu ndimene Abid Manisi William Daudi ayankhulira
tinene kuti chifukwa zimene munachita inuyo anthu inuyo ndizokupha ndisakunamizeniya nkhani ya ndege and achimwendo musanene kuti anthu akufuna kulowetsapo ndale fuso kwa inu nkumati Saulos mmene amabwera udzajoina MCP amabwera udzajoina mpingo amabwera udzajoina sukulu muli ndi ma scholarship kumeneko kuti munamuitana kuti bwera kuno udzapange sukulu kuli scholarship mumamu itana kuti apite kubanja mesa mamu itana kuti adzapange ndale mesa anali vice president so pano munena bwanji kuti tikulowetsapo ndale tukukamba chifukwa choti munthu anali wa ndale kumene ka tiyenera kutero mmene timakaayika iwo aja abwana aja sitinaone mizinga chani kusonyeza kuti munthu anali wa ndale ndi inu mmati tisakambe za ndale mutandauza chani tikamba kumene chifukwa munthu uyo anali wandali that's why tinaona ma TV dziko lonse la pansi 1 minute ma UN chani chifukwa chacha bwanji sanapanga anaphire nake akuncheu kapena agondwe yakunzimba kupanga ma TV chifukwa chani iwowo moyo wawo ndiwosafunika nawonso moyo wa agondwewa anaphiri ndiwofunikira koma chifukwa choti munthuyo anali wandali that's why anamuonetsa dziko lonse lapansi ndiye inu mutiuza bwanji kunena kuti tisakambe za ndale munthuyo anali wandale kumene timukamba ndipo tidzamukamba mpaka na kalekale dzina lake lidzakhalapo mmene amakambidwira anthu andale achina Martin Luther King anamwalira liti ndiye mukatiletse kuti iye ayi musalowetsepo ndale which ndale which ndale timukamba munthu uyo kaya anali wa ndale kumene BN anasiya ntchito managing director oyambirira wachikuda kuisiya ntchito amakajoina chipani chimene sichinali mboma mudziwa ndale za ku Africa anthu akumajoina chipani cha mboma cholinga azikadyabe achoka uku sakubwera ndi cholinga choti athandize amalawi no chipani ichi chikangotere abweraso sakupita kuti ife bwana tufuna tigwire nanu ntchito ife bwana atasauka mutipatsa zingati andikupatsani ujeni 5 million ozikomo kwambiri imene iyi nditumizira ujeni ndikagule thumba lachimanga ndi zimene akujoinira kuchoka chipani ichi chimene chili mboma koma BN anachoka kusiya ntchito yawo nkupita kukajoina ku opposition what does that mean to you amafuna uthandiza anthu akanafuna kanaka ajoina amayi nthawi imene ijayo nkuti ali mboma akanaka ajoina amayi nde musaletse anthu kunena kuti asaloweretsepo ndale munthu amene anapita anali wa ndale ka mboni ndi dziko lapansi ifo atinaona akumuonetsa ma TV musanene kuti achakwera amamukonda BN mwini wa tinaoneratu 2022 ija video ilipo akunena kuti musatione kupusa iyai. Kuyambira day one muntu uja mwamuzunza. Aliyese waona. Aliyese waona. Kumuzunza. Kumuna mizira nkani. Ndi angati abe MCP ana mangidwa nkani za sata. Ndi angati. Tachule na amena ana mangidwa nkani za sata. Ndi angati AMCP. Palibe. Iya dinami zile, ina dinami zile, iya dinami zile. Iya hii tipange ngwirizano eche zabot. Day one. Lero mpaka na uyo. Wapita mtu. Nde antu mkumane na kutu. Kwa di feo mnatu wanatu kumupa mulindi umbonu anji. Listen guys. It's common sense. Mandi vete. Ndi na nena hapo nta wina yake kunena kuti. Kuma hai kujatilibe zipangizo zambiri. Oh, let me take that back. Nisene uti zambiri ya. Tilibe zipangizo. Ngozi zambiri zimezi machitika panse uzija. Antu hama mwalida ifuwa joti. Saa kutandi zidwa. Mandi vete. Zimezi na achitika antu waja ngozi ija ya chitika mamawa. Ina chitika mamawa ngozi ija. Eh? Tinaona utindege ya kwa 10-16. Hmm? Panapita maola angati. Now, muntu ukavulala umaluza magazi. Eh? Ukaluza magazi you go into hypovolemic shock. Ma fluids. Olo kare kuti uli dehydrated. Ma fluids apita. Kusonye za kuti tupi imo jifwa magazi ndi oxygen zima enera zipite ku mtima, ku ubongo liver ujeni impyo miendomu kuti muntu ukale ndi moyo every second every minute zikugwira now magazi ajama kandi oxygen so ziwalo zathu zimafunika magazi plus oxygen. Ngati palibe magazi plus oxygen nde kuti perfusion singachitike. Perfusion nde kuti magazi ndi oxygen zikupita muchani muziwalo zimezo zoza zikulu zikulu zofunikira liver, makidine, mtima, ubongo. Kupanda magazi ndi oxygen zero muntu amwalira. Ndiye biene aja vice president wa dziko number 2 MG2. Zimezi jamango banga kungwa kongoletsa MG2 kwa alembera. Zimezi jaza chitika. Chua ya mbidila chimene maenera kuchita ngati number 2. Dokota, mfuneni funeni. Mumadziwa blood type ya BN. Oloisari blood type kuli madokota la kumalawi kujodzuwa nchito yao. Kuli maneso dzuwa nchito yao. Akudziwa kuti ngati muntuyu has gone into hypovolemic shock. Wataya magazi. Tima mpatsa muntu mafluids, lactate ringers. Tima mpatsa. Tukuyembekezera kuti tupange transfuse magazi. Kumene kuja mkana kantenga, ambulansi, mukumpatsa IV, mukumpatsa lactate ringers. Bwino bwino. Munapita ndi chani ku Chikangawa. Munapita nda polisi 10, 9, 8, atavala za green, orange, kaza chani, basi kena kwa iya basi kwada, tieni zipita ni makwana. Munapanga zimenezo. Nde, tandi uzeni definition yomu konda muntu. Kachiwili, kachitatu. Tandi uzeni definition yoti muna mkonda Saulos. Is that what you call kumukonda mtu? And in mawa zangata amena anakala kumeniko. Ndufuna, musanene kuti musaibereza songkani. Anapita, anapita, chancha. Maibereza noka. Chifuwa manena kuti achakweranka mkonda Saulos. Sana mkonde polo tsikuli mozi. No. Chimene Saulos ama kalira kungopirira. Ndicha kuti. Ku DPP kuja anakangana ndi anthu aja. Eh? Uku anthu akunditere nde ndiyambe zoyankhula yankhula. Anthu atija muna amuchera inuyo akangotere tine nauti ovuta ndi iye. That's why biena jama ngokhala. Tinapanga tu print ma message. Chifwa iwa aja analanzatu. Bwana chifwa jani simukuyankhula kodi zikutani kodi no zisiye ni jonjo. Amati uza sitingabuze ni apapa iyai. Nde musaime pansonkano kumakanga tuti muna amukonda muntu. No. Muka nakaa kuti muna amukonda. Tiganati. Muka nabisa izizi. Now. Negligence. Negligence. Olo ifeyo kunchito kwa tukuti. Ndikupatse ni chitsanzo. Mene ndane nera munja. Kuti ena anumina ndinumburi simuziwa. Eh. Sinape muntu. Mundi veta. Koma patient itierekeze kuti mama ujawagwa. Sinapeleke report kwa incoming nurse. Ine ii, ndagwira 12 hours, wagwa. Chifuwa patient akagwa, kumakadu report, incident report, uimbe umuze dokotala, uimbe kwa famile, ulembe, zima teka 4 hours, ukupanga zimezozo. Report. Mafozi nzipatala ndi zintu zowopya kowopya. Ndisakunamize. So manesi ena amati ii wagwa ii ndingo mnyamula ndi mwike hapa. Osa zwa di mtu uja wamenyeza mtu. Mwina hapa nga kloti. Mwina brain aneurysm. Mwina shock imeni. Mandifeza. Ndiye ineifuwa joti ndanyara nyaza negligence. Mtu uja upeza kakuti zimezi jawa panga mwina kloti. Basi shock wa mwalira. Ndi ama zayamba kufufuza. Inu. Mati zatani, kaya tu situ zoti zinatani, afufuze, anapeze kandi kloti itu. What happened? Kukapanga uje MRI. Aona kuti mtu yutu anagwa tu, alindi bruise hapa. Oh, ndama fufuza, zinatani, mpaka akupeza, kuno koto, eti, tunena kuno, kamera, makala, kochani, makuti, you know, akupeza. Muntu jawa marira suna mupendiwe kuma unapanga neglect. Zime muna apanga inuzija muna apanga neglect. Mwina antuaja. Ntawi imene muka na furumira. Atataya magazi. Muka napita ndamjulansi. Mwina akanapurumuka. Mwina akanango. Tikanango hai gila zitsulo miendo. Mwina akanaduka miendo. Olo mikono. You know. Kuma muna nyala nyaza mpaka tsikulinalu. Cholinga. And this so mwezi wake wa June muchikangawa. Mandiveta mwezi wake wa June muchikangawa. Ndemu kuti mumankonda. Tell me tsiku limene limene lolo inyo ngati muna nkonda, ngati muna anyamuka tsiku lomweli cha kupita umene kumaka funafuna. Mesa mnala mula kunena kuti asiye kupanga ifa joti it's a thick forest. Tita za zindikira kunena kuti ndipantete te midziri hapo. Imene janari thick forest. Inu ya munduzo tsiku meja muna atenga ice nkuika paka apetu nkugona pa ice. Mesa nako na mabedi mwana. Nkuretsa kutari esa asapito kukafufuza. Koma haka nakaa eni yake bieni uo. Olaka nako kaa kutindi nduna angova kutachita ngoza nduna janchati. Iwa ajolo namba wana kanapita uka uvala gambuts. Kujina uletse tsa kutaa bieni ya itadikila nikae haka napita mtu hamene ujaye. Ye kakukafufuza. Koma kwa asi ya ntuosea jamizimu na ini. Lero mga gundike. Inuyo muna nkonda. A DPP anamu uzunza. I will take DPP any second. Ana ayambana bandari. Koma biena anabwela kumoyo. Anabwela kumoyo. Sana wasie kuchikangawa for more than 24 hours. No. Muntu number 2 mukapita kofufuza without ambulance. Mupita kumeneko without kandi zipangizo zoti in case titapeza atavulala kodi tipange bwanje. Maumoti mufufuze kodi zimatani titani pa kukaa pasi nkufusa na nzeru anthu andi anthu 9. Hai palibe. Hai palibe. Zoda bwitsa. Zimene muna achita inuyo. Nde musanene kunena kuti iya hii saulosi musane ike infa yake pandari. Tizika ambaka ya mtu ya nari wandari ka. Ana abuela kwanu kukuzajo ina mpingo. Inu ndino mpingo. Sino mpingo odu. Sino mpingo iya. Nde musanene kuta dipipi anamuzunza. Dipipi sina muzunzi. Antame ambana kumene pandari. Anayambana. Anayambana. Iwa nene, iwe kuruku, iwe chachane. Habana ajaso, maona, awakia, DPP, makuti, makuti. Saulosi wa marira, tinaona, APM, anabwira. Ana aziwa, uyuyu ndi mwana wanga, inde ndi zimunena, ndi mmena ama pangira kolo kaya. Amu kalipira papodi, amu baja, kuma anabwira kwa moyo. Anabwira kwa moyo. Nde musakale ngati kuti inyo muli ndi nzeru kumapita pamene pacha. Kumana miza anthu manena kuti Saulo sana mukonda achabwera. No, Nikis. Musaname. Musaname. Tinaona aliyesa anaona ulo ndi mwana yemwe anthu ana kumachita kuwa mukamadutsa chikangawa, chikangawa, chikangawa. Lero mukaima pa nsonkhano. Pwi kumene mumvekere ndinu munthu wabwino kobasi munankonda Saulo chikondi chake chino. Do you even know the definition of love? Kupemphera mapemphera muli ndi munthu inuyo muli nawo munthu mukana mpangira advocate munthu uja unena kuti yaitendiyesetse tiyendipange izi koma ai ndithu nde that's why tukupangani brem inuyo kuti mukana pita nsanga mwina anthu aja kanapulumuka koma ai munatenga nthawi. Nde zimene zimapangitsa kuti munthu amwalire ndi zinthu ngati zimene zozo hypovolemic shock. You lose a lot of fluids. If you lose a lot of fluids, including blood, ndi zimene zimachitika kaya. Chifukwa ziwalo sizikupangidwa perfuse. Ndi zimene zimachitika. There's no oxygen, there's no blood. Zinthu ziwiri zofunikira pa moyo wa munthu. Anthu amene aja anataya zinthu ngati zimene zijazo. So simungati uze wise kunena kuti mumankonda munthu. Zimenezo muzika auza Ambuye anu. Koma aliyense amene ali ndi umunthu, aliyense amene ali ndi nzimu, aliyense amene amapemphera muchoonadi akudziwa kuti inu simunamkonde Saulosi. Zosatheka ndinu amabodza. Ndiponso ndiufiti umene wo kukaima pa podiumu nkumanena zimene zijazo. No, simunamkonde. Mamuzunza kumupititsa ku court kuta nkhani zake ziti. Tiye ndiona amene amasainirawo anali inali signature ya BN. Hai ndithu sinali signature yawo musaname. The level of negligence you guys did, the criminal level of negligence imene munaonetsa pa munthu amene pa anthu 917 including the former first lady mzimai mtsikana uja mzimai woyamba kuyendetsa ndege tinamunyadira dziko lonse. Hai ndithu osaonetsa chidu kuti amalawi anzathu tieni tikaone ola mukanangonena kuti tatieni amalawi nose kumene muli mukanaona gulu limene likanapita koma mnaletsa anthu kupita kumene kuja mumaletsa mnaletsa anthu mabodza ambiri mbiri ndege inapita kukafika kuchikangujeni kunzuzu. Tieni fufuzani kuti chifukwa zimene ankanena president aja anachitouzidwa kuti ati ndege nakafika kunzuzu tieni munene kuti munandipangitsa ine kukhala munthu wabodza kukanena pa mtundu wa Malawi pa podium kuti ndege idakafika kunzuzu amene anayambitsa zimenezo ndi ndani chete. Tieni fufuzani kodi zinatani zinatere chete palibe wachotsedwa ntchito palibe wayimitsidwa ntchito palibe inkwayale mukangopanga ya ndege ukhayi osati zimene zinachitika palibe and mufuna anthu akhale normal life yao ipitirire basi kuti no let us forget about that aliyesa amafa. Wait, what imfa yake si manager yonyala nyaza ija ndakupatsani chitsanzo cha negligence anthu amamangidwa kunoko ine because wamangidwa kulandidwa license. Ngati ndapa ndikupatseni chitsanzo chimene chinachitika dzana patient wanga nalimba ifeyo ntchito yathu one of the ujeni ya nursing timapanga advocate for our patients chifukwa timafuna kuti nanga si ife ndamene timakhala pa bedside dokotala samakhala pa bedside timauza zochita patient uyu ali watupa saa kufunika mafluids tapanga ni discontinue fluid. Okay, fine, doctor amapanga discontinue mafluids na ndi patient god forbid ndipo patient amene yoyo wandi I think chifukwa cha zimene zinachitika zinakwia moti mmene nimaweruka nimati ntchito yanga ilipo chief resident doctor wankulu ananena kuti nzima yamene mwana wake anana kuti watopana koma abale ino watopana mai yake kwa Samara ndinaona mai ndili ine mai yanga nimatenga ku dzipatadza kuno akakhala ali ku Malawi 6 months yose nimalipira insurance sinimadula ende amatama chancha ndikujambulirani muone ndikujambulirani chifukwa inanu mmangodziwa chonchi pakama ndikujambulirani 1600 nchakuti nimalipira every month mayanga mapita chipata china chili chonse cho dula. One of the best John Hopkins. Then naona amaya menaja. Then nadi. Atopa nao. Ndiye zgatero ama yangana court. Ampenzele guardian. Then angasi ifendo gwira usiku. Akuimba mafoni. Akuta anaimba mafoni usiku. Mafoni. Ma guardian ya josa yanka. Amafuna apange decision. Kuti nzimai uwadwa kwa mbili. Ndeti pange bwanji. Tima kani ma code status. Kuti mtu akadwa kwa mbili. Tipange CPR. Ndeti matifu kodi. Kutika ya wali. Ndi hata ataki kachani. China chake cha chitika. Tima mpanga ujene. CPR. Apo iai. Timati do not resuscitate. Timati DNR. Koma DNR ayo izilipo pawili. Pali DNR. Timati positive or negative. Negative. Ndenzi mai yu anali positive. Positive. Tisampange resuscitate. Kutumbwele taso kumoyo. Titero. Koma. Tikoza kumpata mapressors. Mapressors ngati mankwala tielekeze blood pressure kuti yatsika kwambiri. Ngati yeyo yake inali 67 over 34. Kumwalira kweni kweni. Ndiye. Ine ndikuona positive positive. Ndenda ndayafusa doctor ndikuti okay so what. Ah basi tukudikira guardian. Ndidi no. Sizingateke. Ndikira ndikaende mwe madzi. Ninamuza doctor ndikuti apa mwanena kuti positive positive kusonyeza kuti ngati blood pressure mene ililiyo munthu uyu tieni timutenge timpatse mapressors so unit mene naliyo mapressors samapanga pressors ndi critical timapanga ku ICU koka ndija kuti tili ndi umakhandi airline ndidzakufotokozerani bwino bwino blood pressure amaika dzidango dango kuntima nde kukulumikiza ni kumonita. Ima panga every 5 minutes. Uma onela pamene. A-line. Nde na uza uti. Uyutu muntenga mupita nae kuje. Nifuaji uti. Papa malamulo. I go by the book. I don't care. Malamulo mkuti. Uje ni positive. Positive. Nde muntu uyu. Blood pressure yu ipange improve. Chifuaji uti muntu uyu. Ziwalo sizi upanga perfuse. Iya iti satero eja nchana. Ndukutoke ndine mba notes. Dr. Wakutu wakutu. Anantenga tu nzimai. Mpaka na. Ine nango uyu muntenga. Amutenga tu mpaka upita nae kwa ICU. Ndita vuta ndidi no. Pazukuti chonch. Guardian no guardian nzimai yu mchiri tsen. Kaya mwina chifandi ntima watu kaya. Kapena ndine na mwino. Ndendi matero. And that's why ndi sindi mafuna kuti anthu ena adzizunzika. I don't know. Maona, I don't know. Ndi mafuna ndipanga advocate kwa anthu amene alibe kuthekera. Nzima amene yo ndinamuona. Kuti tsopano uyu yamuyankhulira ndani. Adokotala kuti tisatere. Mwana wake akuti ndatopa nawo mai yake. Akuti kulibe guardian. Ine nati, ine siziteka. Nda anango ndi kumbutsa. Anandi kumbusa utisha. Ena hake. Awukai mapa nsonkano. Tina amugonda. Kumana musia muntu. More than 24 hours. Juni. Mwezo zizira aswa kumalaga. Mwezo zizira. Ndiye mkamandu wana ndini yapi. Nango zoro wela. Nango zoro wela. Na uzo uti no. Izi siziteka hai. Siziteka. Nzimai uyu. Timujiritsa. Tsoka lake mene mama waimakwana nzimai ojwa mwalira. Koma at least. Muntima mwangamo nadziwa. Blood pressure yake inapanga improve. Ndito inafika 101 over chakuti ndidi at least bola. Siku limene ndina atenga. Ifuwa na gwira na ima siku awiri. Ndima muita na zina lake. You know, ndima dziwa mene nima apangira ma patient yake. Anayamba no kumandi yangana kutu, oh okay, ifuwa ni mamugwira, pamutu, pakutere, kumugwira zanja. Without gloves, sini mapanga zimenezi. Without, mafuna ni mwone tsere chikondi. You know, adziwe kuti, chifuwa, yeah, kudziwa zoti mwana waka anana utu watopa nai. Halibe wina aliezi, halini mwana mwote. Ndeni nafuna uta adziwe kuti, sari ye kai. You know, and that is what we call love. osati chikondi choti ifa choti mufuna mukaime pansonkhano akuvotereni. No. Inu ndamene mukuyuza dzina la Saulos kundale. Osati ife. Ife ndamene timankonda Saulos. Chifati nkamuuza Saulos. Inu bwana chokaniko huku iyai. Chokaniko huku anthu andafiti huku chokaniko. Lero mukaime pansonkhano mukuti DPP inamuzunza. Kuzunza kwake kuti kwa kwambo ya. Sina muzunze DPP Saulos. Zinani ndali. Inu ndamene muna amuzunza kumusia kumene kuja vice president wa dziko. And yet pachipanda yeyo kuti 2019 ija simu napeze 50 plus 1. Pachipanda yeyo kubwela kuza kutandiza ni simu kana kuluwa mbomu. Malepela kanga. Kasikisi kamene malepela. Then zimenezo. Ndakupatsa ni maexample. Aku anthu andale mmene amapangira kuti ayambana atenganaso ndale ayambana atenganaso ndi ndale ndi zimene zinachitika ku DPP ndi Saulos koma anabwera kwa moyo nde inuyo anthu andauni ndikuuzeni this is the reality eh ndalama imene mandira ambiri mwa inu muli ndi udindo ambiri enanu ndinu amasiye mai anu bambwana anakusiyane eh mwina ndinu ma first born muku samalirazi chemwali anu azichimwene anu maskuru munasenza udindo drama yanu ndiyo chepa komaso muli pabanja mwina so muli ndiwana olo amalume anu ndamena anakusamalani koma ali kumudzi chifuwa joti makolo ana anamwalira mufuna mwatandize chitandizo ndicho chepa moyo ku Malawi kulimba olo utakani master's degree ambira kuvutika yena alibe nchito achinyamata ambiri master's akukhala nayo nyumba chifuwa choti ankolo awo sanduna abambo awo sa president akulemba na ukaoka akukhala koma aikamati graduation muaona president avala chinkanjo chichani akupita kumene koko mamota akalonjeze kuti zikomo kwambiri ndikupezera ninchito koma akaonekere kumene koko cholinga akalandira allowance zimene zondema amazikonda nde moyo kuvuta inuyo anthu inuyo antauni amene muli wozindikira mudzauza anthu akumudzi acha chimodzi eh I'll give you a typical example. Boma, sizingateke kunena kuti nkhani ya federeza ija, kuti linaponyetsa. Zabodza zimene zija. Mudza uza anthu akumudzi. Anthu akumudzi ndi anthu olimbikira. Kuwapatsa federeza, alima, chimanga kolola, 20, 30 bags, adya chaka chatunthu. Mudza uza anthu akumudzi. Boma linakunamizani kuti likupatsani fetereza linanama kuti linapanga kubuchala boma ndi boma mmene amaendera achakwera aja kuyenda maiko ambiri mbiri anakanika panje kupita kumene koko nkukana kuti oh tabwera chabwino mwatichani okay kusaine nana din zina akanika bwa kena kwa akanene kuti yai tinapezeka kuti ninali buchala nonsense drama za COVID zinapita kuti anthu ambira anamwalira ifa cha kunyanthula drama za ma COVID nde munthu wakumudzi uja muzimuuza eh akabwera bwerani nanga sizimene akumachita akumagawa ma 2000 auze nalandire 2000 landirani drama yanu imeneja landirani nanga si inu yonda amena kudula ni nsonko inu nda amene mkwatu mizira gogo, amai, amalume, kumudziguja. Landira ni ndrama imene yondiyanu. Eh? Ndrama imene yaka ngugula nchere, tsu imene roku, imene kumudzigo. Basitu, nchere nangabwira. Eh? Akupatsani chitenja, akupatsani matisheti, nzimene akumapange. Api ita kunsonkanu, kumene kumukakafika, muzika kuwa eti, chakwe oye, oye, kwacha. Eti, boma ndilo mwerika whatever pitani kakuweni nyamukani msonkhano katha mukabwerera koma amene aja zitsirwe chitenja atipatsa ichi tizivala Adibatsa 2000 ndika gura Walkman, ka Walkman yoso 2000 ndinga wana. T-shirt. Auze nantu akumudzi. Auze nunena kuti kuti musauke dzaka follow zosezi chifukwa cha bomari. Linakubelani ndalama. Maumoda anakupatsani federeza, lero federeza ali 100 ncha kudat. Anafika pamene bwana. Muntu akumudzi sanga gure federeza 100 ncha kuti. Auzeni mukarema advocate ya antu akumudzi aja auzeni chifwa antu andale wazimena amachita amaonerera antu akumudzi panopo muona chaka cha march akutenga mabaga achimanga kumaka apatsa anayabandira mazijankuzi sunga kuti nda uingati ino aziza panga zimeza auzeni antu akumudzi tell them auzeni antu akumudzi kuti izi ii inali plan Ndawi adza auza boma ndaya maremba MCP government kachani cha kuti aziti boma likuti patsa chimanga auze nantu akumudzi kuti mukakavotera awa zaka 5 zina so muzunzika teach them how to think about long term goals akupatsani 2000 mukagula ufa wapangono mujapala Ndi musavote na antu amene wandia fiti Muzavote Sindu unena Panopo sindi chula jibani ya Aka vote manzeru Ndi yankulanga Obama Mena na yankulira Musavote na antu amene wawa ya Aguzu nzani Agupata ni 2000 Agangolo amboma zaga zina 5 Aguzu nzani Ine ndukanika iweo tuwanta uniwe Ndukanika kutumizira ni zaka 5 zapitazo ni makutumizira ni 20,000 pano sininga kwanitsi. Chifuwa zinthu zakwera, chiri chose chakwera. Ndizo asavuta atu zinthu zipo mukamaa uza antu aja. Amalume chiri chose chakwera. Akakumbukira tsiku lovota inu inuso. Panopo zinthu zinamba kundivuta chiri chose chakwera. Zinthu zovuta adzikalumikiza zovuta ndi chakwera chiri chose chakwera. Mulungu tu anatidalitsa. Inu mulungu amachita zodabwitsa. Mulungu. Anatidalitsa pamenepo. Auze anthu akumudzi aja. Chifwa andalewa ndamena amadalira atu anthu amene ajawo tapusitsa. Akaona gari moto amaopa amachita chidwi akwatsigulira asirikali zimufiuti muntu akumudza amachita mantha mukapita kumudzi kuja musango pita kwango njoya mabweretsa chibenzi chancha aita nitseni anthu mafumu ndani amalume azakali auzeni chirungamo mukuvutika chifwa cha izi Sisi ngati, mukuti bridge chani foundation, mukumbu kila zimezi japaka na a present atuntu. Christmas has come so early. Kusaini rana. Zile kuti zimezi. Ndashona ana abwela, uzea kula kachizungu kawo, inuya president, inuya antu hauchilo odaba, kutu kwa nizimezi, zunchiti kabuaji, kwa ni nchiani, chimeji, antu hamandifusa, kuti suna lakuitze. Ukuti bilioni with a B ukuti milioni kodi kodi no I told them that it's with a B which B BITCH kapena atu which B hey goma ndiye mudzauza anthu amene aja akumudzi aja akasiwa aja makamba chizungu Anthu akumudzi aja azungu abasulire ninchichewa zimene amanena zija izizi zimene zinachitika zidatere boma lina anama kuti iri kupita kuujenuka kugulira ni federeza akuti kenako amango yankhulana pa Facebook ku inbox kenako akuti anabera ndalama zija koma nzabodza Ifana ka serious akanapita konko ku UK si ku USA yetu. UK ndi pafupi tu. USA ndekutali. ndaka nanyamuka Minister of Agriculture, PSY Agriculture, ola President amene akananyamuka kupita ku UK. Ndabwera ineyo anthu anga sindufuna avutika, at least adzikhala ndi chakudya. Nde ndufuna federeza. Nde mukuti bwanji iya papa, iya ine ndufuna federeza ochipa. Tati gulitseni federe. Oh chabwino makutuma kuti eh. Koma zimenzi jazi. Anthu ajauze ninuyo. Ifa ndino amene mukuvutika. Ndalama ndiyo sakwanira. Ina ndrama ndipeza atambiri mbiri ku inbox. Ndimachita utawa ndimauza anthu kuti muzindipeza ku WhatsApp. Nimathawa ku inbox mavuto kuti kodi ndikwanitsa bwanji. Ndiwine loto kapena. Anthu auzeni chilungamo. Anthu awawanda fit. Auzeni kuti anachita dala kuti nthawi ngati ino adzidza turutsa mabaga achimanga. Kuti akukopeni. Basi ndeine zinthu zikundivuta chilichonse chakwera. Zinthu zovuta ko basi chifuka chilichonse chakwe munthu uja mutu muja mulowa. Zinthu zovuta ndi chani? Zinthu china chilichonse chakwera, zinthu zavuta. Akangoona oh zovuta zijandize. Full stop. Inu Mulungu anatipatsa inu. Mulungu ndo achinsisi inu. Auzeni anthu zimene zozo. Ndithu ndende zimene nabwerera lerolo kunena kuti ndayankha amene wazoti amamukonda bwana inuyo mankonda Saulosi koma ku DPP manyazi mulibe. Anabwerako nkhani yaikulu ndiyoti BN anabwerako amoyo ku DPP. Amashoshana kumene kuja ini wewe kerekerekereke. Koma anabwera kwa moyo. Koma inu munasi ya kuchikangawa de June. Pantetet. Trauza uko. Ndiposa amena na jambula zituzi zija Mulungu akudalitseni. Poyamba ineyo ndinakana akutuka zuona zituzi ndinakana koma natu I think it dziwe the level of osati so negligence chime chocho ndichizungu chabwino ko basi koma ndinganene kuti level ya ufit titero witchcraft imene muna achita pamene pajapo inaonetseratu kaya inaonetseratu andi ndichina so chime manene nimafuna onena anthu pala anthu enake nthawi imene MCP inali ku opposition. Anali ku MCP konkucha. Ulemu wanu. Ndisa kunamize. Ninuyo ulemu wanu. Simuna sunte, simuna tani. Ulemu wanu. Nde muone mtu wina waka anali ku DPP. Ndisa ambia ku DPP ku UDF. Chongo choka mboma UDF. Kridi. De. Abwela ku DPP. Kungoti a DPP ya bingu ya choka mboma. Kridi. De. Abwera ku PP. PP kungo choka mboma kre de. Abwera DPP ya bingu. DPP DPP ya pita ya APM. DPP ya APM kre de akupita wa MCP. Guys, it's not rocket science. Come on. You don't have to have a PhD, masters. Kuti mudziwe kuti anthu awawa zimene akuchitazi saa kupita kuti akagwira ntchito kuti athandiza Malawi. Come on. Akupita ifa chota asauka olo tishu alibe akugwiritsira dzitsononko alibe tishu akupita kumene kujako nde gulu ngati lilira awawali ndrama maumota atenge agwiritsire ntchito kaya agule mapanado kaya chani autenga ndrama zimezi jakugula anthu ngati amenewa awawa nkumakopeka nanga saa alibe ndalama alibe uloyo ya tishu akugwiritsira dzitsononko nde chitsononko nanga sichimakani mabampu mabampu chikozo wawa kaya nditu chikozo wawa nde mubwele kuchipatara nditu ndizidza kufusa nikuta soba mepa zimakaba anji kuti zizitere iya ibe bana nesi magwiritsira chitsonongo ine nkaseka kaya ndikaseka anthu asauka taoneni padzana la nduna ndire rolo tangwaikani hapa mupange chithuzi thuza la nduna ndi chithuzi thuza atuluka mboma ndadzikati iya aitu kagwira ntchito no talumikizani zithuzi ziwiri izi zithuzi tunzi sindunena piki tchalatu koma mwapange imagine mwageje mmene alinaliri padzana ataima pa podiumu kaya chani amati chani munthu ofuna kuthandiza m'malawi satero iyayi ufu uyenera kuimira m'malawi mudzamuone pepani ndichula maina Idrisa Nasa aboma sangapite tume kuja ayi wetu kupatsa 100 million tsanga iloletu oloita kha 200 million onjezani kenani aboma sanga kamkhudze tume kuja ayi wetu kupatsa 500 million sanga lole chifukwa chachani chifukwa choti nthawi zambiri amakhala kugulula anthu amakhala kugulula anthu sindinatchule Joshua Chisambere tu ya ndatchula onjezani ndi ujene uyu chimwene wanga chawanzanga wachiyawo angalusa amakhala kugulula anthu kwapanga advocate kwa anthu olo uyu uyu ujene kalindo waima nji bweza atamugula kalekale a MCP ai wakani ai akumapita kumene kuja umangidwa kulimba mtima guli mene inuyo mmanena kuti iwe mane sumadana ndi anthu eche ndikupatseni example ya mtambo ine ndimatchula maina ine ndinafa kale ine ndino 5 kamutsa ndipha ndipheni mtambo ndikamukonda brother sister oh sister you know big sister atamangidwa muja ine nachita phokoso profile picture kuyika ineyo ya mtambo atangoyamba kosandipanga correct right his accident your accident kumagwada accident ine wait mwayamba kunyambira accident this accident that nangatinene kuti his excellency tinene kuti accident mwayamba kunyambira mesa maimira anthu mukayamba inuyo kodi munthu wakumudza atamuimirire ndindani ndinadana naye panopo ndinamukhulukira koma anaziona maona amayenera kuimirira anthu wovutika anthu amphawi anthu amene alibe kuthekera koma anakasankha kukadya ndi madevo koma ubwino wake anazindikira so nani auti thank God wabwereramo you know wabwereramo zikomo kwambiri muone ma advocate ena ama ng'andula kukamwa ndili ndi mauje na Radisson Munro ma message nde aine ni maitenga tujeni backup ma message mupite imene nde ilibolo pa TV pachani mupite inyo mukanene kuti chakwaja tuone ngati saka kugenda ninuyo chiboma chimene chichi lera kuti accident ine koma umphawi ndi chinthu chovuta umphawi wake sofusanganikizana na ndi ufiti chifukwa ngati munthu waima pa chilungamo you cannot do that munthu wakumudza atamuimirire ndani kamwana kakumudzi kadzaka folo kalibe shati malaya ong'ambika cha tako lili pa mtunda mwana amene uja atamuimirire ndani ife tonse tikatseka makutu chonchi nkumaopa boma chifukwa chachani ndena amati kodi iweyo mmesa uli ku America uli ku Malawi kudoka kodi inu madonnas mmesa ndi sonkho waine chaka chija ya agency yoka $27,000 ama ndidula ena muna inuyo amene akudziwa zimene machita agency $27,000 chifukwa chokuti samandidula nsonkho nde ine ndimalipira boma ndrama zimene zija ndi zimene mukumakwerera ma VX chanchani mesa amapanga ma donuts akamakwera ndege kumayendayenda m'mauchen mesa ndi ma donuts Inu maona angatuti ndrama zake zimewe zijandizita. Ni misongo ya ifeyo kaya. Ndesu unganduze waizu na watu zingo kakwa me... No! No! Anduna akakupa 2000 kwa ajakuti ya bando. Ndama imene ijandiyanga kaya. Misongo wanga wangu noko. Atenga madona uje donation. Ni misongo wanga. Ndendi ziyankula kaya. China aso abale anga kumuzi adakalipo. Ndamendu kwa ya nkulira kaya. Ndendi musama tsegule kukama... At least muka kakauti muni ndi kuolo geti, mutuke nkamamo, kumaso mzimu nkaso. Sibu ino joo njoy. Eh? Nde nkama, kukwa hapa, please. Osa mabanga zimezo, zo ya. Nkani yake ndi imene yoyo, ndi tu imene nabwede labano. Awasana mkonde ujeni. Antu mzili mbantima, abu uzene antu, akumuzi, inuyo ama dalira inu. That's why ama kupempani ndalama. That's why ama di ndigulire nikojitenje. That's why ama di auja marira kumaboko salibe ya kupita pampasa kajanchani. Zima funika zintunga zime. Mwauza kazi geni bansi. Ine ndikapita tu nzimeni majii tatu kwa mafumu. You can find out. If one trainer nu akakupa tsani 2000 kwacha. Nzimeni majii tamulo wanzigoba. Mzandi tukwana ye chani chani. Koma 2000 kwacha ayo. Tapanga ni find out. Akuze na ntaku mzikuwa tukuna mwela. Nzimeni majii tatu. Nima kozo hita ni tsantu. 200. Mafumu azipunziti. Mafumu 25 ali esendi mpatsa 8000 pita ni mkafuse kumudzi kwatu. That's what I do. 8000 ali ese wina wese 4000 en dram aba ndipanga ine nzungu wanga nzungu jwetu akusata ama ku Britain sangane ne kuti United States USA iyi koma ama akusata ama ku Britain nzungu jwetu. Ni mango pita umene kuja. Uje ni pano sadaka kuliidi. Okay. Agaire ni antu ndrama muita ni temu zimosi. Ni mazipanga zimenezo. Chifuwa ni maziwa antu ajama vudika. Basi. Inu ya antu amene. Ngati simu. Of course antu ambini mina simu nga kwa nitse. Mubide kumuzi kuja. Panga ni advocate. Auze ni antu chirungamu. Zimene li kuchita boma. Auze nukuti munapita kuchipatala. Akuza ni chani. Akuti mankwala kulibe. Auze ni chifuwa chani mankwala kulibe kuchipatala. Auze ni chifuwa chani akugona ndinjala. Chifuwa chani fetereza wakwela mpaka na 100 chakuti. Chifuwa nuntu wakumuzi saa kudziwa kuti forex ikusowa ifuwa chani. Akufusani olo pronunciation maka maka ifachawa. Forex sitinga teso wipanga uje. Masulireni mukale inuyo muapangira advocacy apangireni meti mmena kuzirani muja kuti nampangira nzimai huyu kuti kuima nji ndi dokota chief wachipatara chonse chachikulu kunena kuti no mupangatu izizi chifu anadziwa kuti ndikangolemba notes zangazo kidi 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 nangasi zinthu zizinadzera ku court. Ndeno uje ni guardian wao ndi court. Adzawe renge uje ni ya ineija. Ndi mamilioni tu suing yake yotu. Anadziwa kuti uyuyu ati vuta. Tie ntingo mute. Anantenga. I swear to God. Anantenga. And I do that kwa ma patient anga wose. Wose. Patient wabwela kuchokela kwa usajari. Nangasiku nongo ifacha madrag. Antu madrag kuja. Akumpasa oxycodone, you know, narcotic, drug yampa vukambiri, akutu one time dose. Ine ndiangane, ndika mabwela, mtu uja, ndiripa ululu. Okay, digira ndikuyanga nene. Tandipa tseno oxycodone, mwina, oxycodone, itu, anandipa tsa mama, palibe. Ndima muimbira doko da. Patient to you, post-op one. Mamudula mwendo. Mwapata kamozi kuoka. Akumfa kuwawa. Olo patient ujanduze kuti pen level yake ndi 6. Nima nea uti it's 10 out of 10. Full stop. Ndisamuone patient akulira. Ifacho uti doko tala. Akutete za license yao. Kuti apa nga madragi. azikapanga madragi kwa ukonku koma ngadali nchipata munomo Musa, asakae ndururu ndesi patient wanga yae sini ibene no ngati mufuna fufuza pitani kuchipata kumene magwira nchito kafuseni akakuuzani akakuuzani ndima ima nji ama chita udziwaso akakuuzani nde izizi sinayambelero ifa namva inake kodi iya yakuyankhula zimene izizi ifa joti biena anamalira inu nthawi imene mana kuti boma la zitsiru mesa biena nkutalimo inu musapange zimenezo osamapanga zimenezo sikuti ndinu nokha ndakuza nola kumudzi kwathu anthu amadziwa basi timapita omwe kucho kwakhala pasi ndi mafumu kuteko panopa akunduzo tati afuna mafoni ma WhatsApp tukusaka mafoni gama WhatsApp nde mupite kumene kujako inuyo mukauze kuti kwacha akudziwa kuti nzungu wawo wasumire mafoni ga WhatsApp akamverani saka kumverani apita kunsonkhano mwaitana mukapatsa mafili 100,000 mwaitana ku State House koma ndikudziwa zimene amandiuza ndakwathu kaya ndakwathu kuteko ndifuna ndagulira kuti alipo anthu 18 ndagulire ma cellphone tikusaka mafoni mama mzungujwetu simawu sikuti iso ndiwimira u president ayi nda anthu akumudzi kwathu kaya na anthu akumudzi kwathu nde mukamakhala eyi iwe udzingochita uhule kumeneko udzingoseta manyi echecha pajamatero Kena ako basi. Ai ai kunoko ndi dola yomwe yotu dola imene yoyo seta yomwe ndi do. Wait. Which is which? Inu musandipalamulitse. Eh? Musandipalamulitse. Nde kuyesera kuguza nde nthawi zambiri zimakhala kuti ndi umbuli. Chifukwa umbuli plus kupanda mtima. Kukhala o opanda chisoni mwandivetsa kukhala opanda chisoni chifukwa mukana khala kuti muziganiza munthu wadwala tingoyerekeza wadwala kopsha kunoko kuli matenda ena ake kuti kumayi kuchati kulibe koma ndikuyerekezereni kuti munthu wapanga ngozi miendo manja kacha wavulala kwambiri tandiuzeni mmene atanyamukire pa bedi kupita kuchimbudzi tanduzen tayankhani nde mumuyerekezere kuti munthu uja ndi mbale wanu apita bwanji kuchimbudzi nde timamuyika kaya ndi kukodza timamuyika katheta ndai zinaso katheta ija singateke ifa joti zinthu kati mudzaonongeka nde kuti adzingo dzikodzera pamene paja nde timusiye akuti chana adzikodzera ii adzibibi ii Kumawi tu andinena tukuti ndamuseta patient. Mukudziwa ndrama imene malandira ineyo pa ola inuyo. Mukudziwa bonus ya shift chimodzi. Bonus. Nakuonetsane apa kuti and nursing kunoko kumakha shortage ama nursing manesses kuopsha. Please chonde tabwerani kunchito 900 shift chimodzi 900. Sindu nena 900 kwa achatu. Nde basi ndikakhale basi ndione pa Facebook andiseka kuti andine ndi ntchito yathu kaya. Chifukwa choti patient amakhala ndi ma IV matichani. Kanula eto. Ali ndi maujeni 8 ma bag 8 A line, central line, ma fluids kaya antibiotic cha 8. Nde zimene dzijadzo dzimaya dzose dzija tanduze napita bwanji kuchipata ali ndi ujen mwina ali pa high floor venti wadwalika sanga sakuyang'ananso nde timamukonza toka timusambitsa toka timu akhale bwino nde ntchito yathu ndi ntchito yathu kaya ndi mmene izimene tinasankha ifeyo ndi zimene tinasankha chifukwa chokuti munthu uja sanga kwanitse upanga zimene zozo ndi timapanga adi zimenezo Mudzafuse wina aliyensa amena magwira nchito kuchipatala ICU adzakuzana nde kunoko kuli nursing assistant amanga mansion itu iwe ukulandira be 2000 kuchokera kwa anduna anduna amanga nyumba 60 iwe ukumunena munthu nursing assistant ka nesi akuguda maseta nkhalamba no kulibe nchito zone na kuti oseta nkhalamba ndi ma patient woti sanga kwa nitse kwina kuli kose dziko lose lapasi kumakhala ma patient endi anthu aja amakhala kuti adwala nde akufunika wowasamala mmene mmasamalira inuyo mai anu adwalika kuopsha agogo anu adwalika kuopsha nde kumudzi kujaka musankhala malume nanga si inu simungapange zimenezo chifukwa choti muli ndi mtima wa fit koma ife timapanga ndithu zimenezo zobwino bwino so koma tsiku limene yoti kamaweruka poloti kaya ulu kukujeni kugula bwino bwinoso pe inu mudzi tenga 2000 mukapita kumene yuko mukagona ndi njala akupatsana anduna manditu kwana pa Facebook anga ine kuti ndilibe pakamwa poti ndikubwezereni eto nde ine basi I think zimene nabwerera zimene zozo ma points ndithu ndanena ameneyo. Next week ino ndabuza nuti ndibweretsa tisintheko tidzisanganiza ndabuza nuti za mutwe ena timanena kuti ayi mutu
kwa Abit Manis Daudi amene iwo akuganiza zimene ayankhula mu video umu ndipo iwo adali wachifupi wa amene adali vice president wa dziko lino la Malawi Dr. Saulos Klaus Chilima adatisia ndipo zomwe akuyankhulazo iwo akuyankhula ndithu kutengera nemene